Tapu moe afia o tō maf mafi o tā loto lo tonga. Tapu moe ne afio kingi tupo wono. Tapu pea mo kuina na spau. Ko e fehuhu o feina o tonga. Tapu pea mo lo tuita. Lo tangi mo eiko vana vava u. Lo tfratu lolo. Moe hou eike fonua. Fatapu atu ki he minista pa anga te vita lave mau. Tapu mo e kautau hi fonua tupua o e funga fonua. Kia hafoka ne omi he tu i kano polu ke nofo o honua. Waka uta omi he tu i kano polu ke nofo pangai. Hama koe omi e tuku aho ki eua ke nofo tufuvai. Takai homa koe omia e tui hatalawa ki eua, ke nofo houma. Pea mo tupo wata, kai ngā wata, ok nau nofo kolo maire. Manumua, omia he tui tonga, koe toe he koe taha ia kau sinae. Tapu pea mo tafakula, ki oa, kau maa pea tau, mohama tapule. Tapu mo eik paresteni, eik faifekau toke tā te vita koloa ia havea. Tapu pea mo e sekeritari lahi, faifekau alferet atiola. Tapu mo faifekau toke tā alferet malakai mone, faifekau toke tā ahio, mo e hou eik me mipa oe konferenis kakato. Tapu mo e kau faifekau mo ki moutolu, mei he ngahi siasi, ko mou kau whakataha mo e Siasi Uesiliana tau ataina o Tonga e wahe whonua ewa. Tapu mo whaifekau toke tā sela tau whatofua manu pea mo mere havea mo e potu ngā aue a kakai whewhine, potu ngā aue a whawhine. Tapu pea mo hoku kau ngā rea he pōni pea tapu pea mo tawake halai walu mo e ngahi Famili kulupu to utupu kotoa pe. Oku tau toto taha mo Famili taha, ihe Otua mo Tonga, ko hota tofi a. Ihe Polotu Fakamavae, oi Konifelenisi hono hiva ngofulu maa fitu, ai Siasi Uesiliana tau ataina o Tonga, e Falelotu Fakamanatu o Kuini Lavinia, ihe fiafini. Eik paesteni o ku ikai malava ia ke whakasi isi, ai mahu inga, ai fie fia whaka Otua, e katoanga whaka historia, mo e fonu mata i koloa, ko kano kato pehe, ko tau ikuna he Konifelenisi eik sia ko eni. O ku au lau monu ko hoku koloa, ai eik whakahoha, he whare tapuni, mo hono hua whaa, ko e whare lotu whakamanatu o Queen Lavinia, o ku fotu he whakateia pa a, ko e whakaholo o whaholo anga o mamata. Ko e ua, ne whakanofonofo pē talu mei tuai, e hātu i. Pea he ikai te tau ofo i e hoko a e wan, ko e lata anga o ena afio, mo e whare o haamohe ofo. Ko e kaveinga whakamaunga e Konifelenisi hono hiva ngofulu maa fitu, Laumalie maa oni oni Fakafo'ou o tau Famili. Pea ko e kaveinga o e Polotu Fakamavaeni, ko tau Uesiliana mo sisu i he Famili. I he taimita tau o tau whakakakato aipe, mo e kaveinga o e wafe wanoa, ke e wafe wataha. Laumalie maa oni oni Fakafo'ou e tau tō tupu. Eik paresten ko e rea uluaki, o ku hange e ia ko hawhaiwa kirikiti. O ku te fito ha toi tā ai toi ngā, e a ulungia vave ai ongo whakahoko. O ku le rei e tā whakahoko ia e pōni, o ku au toko taha pē au. Pea te tā kai vave mo looloa, he koe Konifelenisin, kua mohu koloa whakalangi, pea ne mā i moa whakahoko e tahine Kuini, e Polotu Feiloaki, ki he helo ko whaifekau Sione Wesley. Pea tō wholofola hōwhi e tamatui, he pōtū si te, mo ene whakaloto lahi, ki he mahu inga o nofo Famili lerei, moe ngahi pore, o kwe hangahangai moe Siasi, pea moe fie mau ke oua e Uesia ai, e tau tau tupu, ka umsia tau whanau. Pea ko awen he pon, te u whakafofonga ki tau tolpot ngā aue a whafine, moe ngahi whae. Pea mo si i kui, whanga kui, ok nau toi hoko pē ko e ngahi whae, i he ngahi Famili lahi. I he Fakamanatu pē ho tā Uesiliana, mo si isu i he Famili. Tālo e tolo i e Konifelenisi hono hiva ngon fulu mafitu, me i he tau kua osi, o Konifelenisi whakawhai whekau ma kehe pē, ko e hiri whakinima mo e whehikitaki e kau ngā aue a Siasi, o tau tok Konifelenisi hiva ngon fulu mafitu i he tauni. Kai hoko ai pē tā puaki ia tō mai ai kolona vai lasi, ko e taimi tokanga ma kehe mai a ena a fio ki e wani. Pea hiki mai ai pē moe paremia, moe kapineti, o langa e fonuani ia, o tuku ki he langi lau. I e palasko hei lala tangitangi, a pitanga tau ko whangata, pea moe ngahi langa kehe kehe, whakalaka laka, o lawe monuai, ai ngahi Famili, mo tu utaheni ai Konifelenisi eiki, ko maau pea matangi maarie, hono mea kotoa. Pea ko hai ko aha loto e tae whakawhetae. He ko e fua ka venga o tau mau keresi ai, o tau mau wivi ai, he ko e kakai o whaitangi pe e nau whakaheka, te na utu mo loto fiefia. Whakawhetae ki a sihova he ukurere ia, pea o tolonga ta ngata e ne ala o wha. Mo oni pe punake, ko e pure anga mo e Siasi, ko e malo hinga ia o e fonua. Ke lotu e pure anga, he vi sone a ene afio, ke whengawe a ke ngahi Siasi, o Fakafo'ou, whaka ekumenikare, pe whengawe a ke a ngahi Siasi ke heke. O nau tu u whakataha ho nau hake aki i lotu folofola, i ha whounga o kutoe malo hiange, ma ai lelei e ngahi Famili Siasi mo tau fonua. Ko historia o i Konifelenisini, ko i kuna e whaife kauto ke tā ahio, pia molou kinikini, ai fuu ta ulahi. Hono tataki mai e Siasi Uesiliana tau atai nā Tonga, i he taimi whaingata. Pia koe ta uni, ko whakatou uiai ki moua, he eiki, eik paresten mo sekeritari lahi, ke mo tataki ai Siasi Uesiliana tau ataina o Tonga. Nai tō wholawhola whokea ene afio, he pōtu site, ke uluaki ahio, ko wakarepo, mo ene lata pea ana i ewani, o i kai tene fie hoko ia, ko i tu i ka noku polo. I he tau tawalwal nima, ne mawai uai e lotu, o hoko ai ai whakahe i ki fisi e kausias whakaongo, he tawalwal fitu. Na e kau he kau whakahe uluaki princess Salote Mafile'o Pilolevu, ko e alo ia tupou uluaki, a ia ko hono huafa whakatene tene o ipulahi. Eiki pare mia ma te ialona, pea moe ni ihe hou eiki e fonua. Pea kau whoki ai ai ahio o e tawalwal fitu. Pea toki mahino ki a te au, tana e filipe ai ahio ke lotu, pea kua tumutumu ia, ia whaife kauto ke tā ahio, ne a o paresten he Siasi Uesiliana tau atai nā Tonga. Nai iai moe toko lahi, ne kau he whakahe. Ko nau hako hako eni, na nau tataki mai iai e Siasi Uesiliana tau atai nā Tonga, me he tahiwa ua whā, o kau ki ai a whaife kauto ke tā ai Fred Mone, pia moe eik paresteni, moe sekeritari lahi. Ka kua upuke ai ai whainga Māri Ensea, ke whakafofonga iata ene afio, moe tahine Kuini, ai whakamalo loto honga ia mo oni kia ahio, mo loukin kini, ai taimi lahi ne fina ngalo pea Kuin halai valmata aho ia, ke hā ere atu pe ia, ke mo ufakaloto whare ia. Pea o lata ai pe, iho mo api whakapareste ni, mo ngā theo hi whala Maria na mo inasi ai. Ko ho'o mo ofa e tahine kuini halai valmata aho ko unga whonua, he ika e ngā loi a teki mautolo. Ko e kumanatu ki ai, ko e koto inu a loi mata pe. Ka ko e loi mata o fie fie mo e whaafeta. Whatawange ke mo mau hataimi fie fie, mo monu ia, o mā lō lō me ihe ngā aue taimi kakato. Pe oua mua na tuku ho o mo kau whātaha, mo whaife kauto ke tā Alfred Malakai Mone, hono toko nia e pareste ni mo sekeritari lahi ka uma ae Siasi. O tau whono ngā atu ki he ngāhi tau whaka historia, o e hake mai ai lotu whakaristiane, mo e lotu Uesiliana ki Tongan. Ko e tau kahau, ai ua afe ua ua, e tau wangea wai ai tu uta mai a whaife kau Reverend Walter Laurie. Ka kapau te mō wau ki tata mo Tonga, he kaike ilha taha ia ai Reverend Walter Laurie, he maui pe mau tolu ko Misa Lore o Piritania. Pea mohono hoa ko Mrs. Mary Culver o Sene, Austereria. Ke whakotu ai lotu me to tisi pe Uesiliana i a whatu ki motu lalo, muri ki haa mea i mua mo tata mo Tonga. Ne iai ai pālangi ko Misa Morgan na e hao mai hono tutu o waka ko e poata pirinisi i hapai he tawalu no auno. O ne whakatau keia Misa Lore mo hono mari ke na tokanga ki e hou eiki o e kolo kakala kaiola e nangawe. Pea toi alu pea Misa Morgan ia o whakalotoa e hou eiki ke oangha kere kere ke langa ai a Misa Lore. Ne whai atu e whalala a Misa Lore, o mei osi e nā koloa, kai si i pē haririu ia mo uie kāinga tungi. A siri ai, koe toki mari fo ou pē foki a Misa Lore, mo Mary, pe ana folau mai. Kai ke, ne paurewa ke foki a Misa Lore, mo Mary Kova, ka kuona laku pē pulopula o lotu e siri ana, o toki o lai e na ngā aue ki mui. Ka koe tau kaha uia. Pea tau tuku ki he eik paresteni, ka umaa pirinis tungi, ke na whakatoka atu ha whakamanatu, e ki itaki mamahi, he whakahoko e Misa Lore mo Mary, ka na na ilo pēl ai lau e tohi. O na whai pē tō mo e whakavivi ku, ka e toki fua pē ia ki mui. Eksea, ne tō wholawhola whoki ane afio, o whakamahino ai whanonga mai ai uloaki tui ka nopolu ko ngata, pea moetu unga o ahio. Pea hanga whoki e lo tangi ia, o ave a si o kui u whangai whakatapu, ko whaife kau si o ne havea, o tuku ia ki utui. Pea aku te eki mohea utui ia he fie fia. Ka kou o feina na a fuhu foki e lolo a halai walu, he oku mea i he ei kovana, mo e mātua a pare whau, mo vavau, oku tā mai, pea toi whae. Pea ko whai whekau si o ne havea, oku tā mai ia ki a si o kātā me havea, foha ia e teu ki vavau, ko e whare kā ono ia hono whaa. Ka e whae ki utui. Eik paresten, history repeats itself according to the will of God. Koe whinangalope o tua ke ke toi whamiri fo o momere, koe uhi koe ahon. Pea oku puri ai pe a mui, koe ofalahi moi keresto mua ai eiko sisu kalaisi. O kou tala monu atu mere havea kia te koe, pea moe whānau, ofa keke mau haivi mā lohi whalau mārie. Keke hoko koe wha e tō nunga. Oku whonu ofa, whonu keresi, ke fuesia e whatongia ma mafa, kua ui ki moua ki ai. O mau inga i he lotu moe tui whaka Uesiliana, ai ui o sione Wesley, koe tangata o e tohi pē taha, ko e tohi tā pūpe. Pea kou whamāloa e i paresten, ho whamanatu mai, he ngāhi whaloto whare ia e whā, neongo pēna i kai keu fulawa pongpong ia mai ki ai. A konferenis hono hiva ngō fulu māwhitu. Ai ngāhi pautu liki ko ia e whā o whamā opo opo ki ai, ho tā Uesiliana. Uluaki ko e tohi tapu. Ua, ko e talafa unga pe tuku whakaholo. Tolu, ko e whakauhinga ngāhi ako naki ai Siasi, whakatatau ki he tohi tapu, pea whā, ko e pau ke tau au sia mo oni mo whakaha i atu, ko tau mau ai whakamo ui, i he tui ki he eiko si isu kalaisi. Pea ko hotau e Siriana, ko e tau tuli tuli ki he mo ui mā oni oni, whakafo i tui tui, pea mo e mā oni oni whakafeohi, i he whekau aki mo hotau kaunga whanonga, i he tau mo ua pe, ke whailelei he taimi kotoa, i he feitu kotoa. Pea koe tokanga a Sione Wesley ke Famili, na ane malanga i maupe mea teutalono me vaheono vesfa ki he valu. Ai whakatokanga whakasiu, shema, moe lao koula, e lotu i Isleri. Whanongo mai a Isleri ko Sihova ko tau Otua, koe taha i Sihova aia. Pea teke ofa ki he eiki ko ho Otua aki ai kotoa o loto, moe kotoa oho Laumalie, pea moe kotoa oho Iwi. Pea koe ngāhi fo i folofola ko e ni, o kua ukouna atu he ahoni e fuesia e holoto. Pea teke uhui ki ho whānau. Pea teke rea ki ai i ho nofo i ho whare, pea i ho o alu i he hala, pea i ho o tokoto hifo, pea i ho o tūhake, pea teke no o ia mo whaka ilonga i ho nima, pea te nautu mo faila ke tēri i he waha amata. Ka inga, koe whae a Sione Wesley ko Susana. Kumou os whanongo pe ai. Pea mohono huse pāniti, ko whae whekau Sami Wela Wesley. Koe fuu whanau, koe whanau e toko taha hiva. Kana e lava Susana o mak taimi, kene tauhi moako na ki i whanau, aki ai wholawhola e Otua i he tohi tapu. Ke nau apasia ki he Otua, moe kakai, pea moe pau ke tau tui Otua, pea mau ke resi, ka tau lava o afe me he kovi. Ko tala noa a Sione Wesley ki he whamo ui, o ku hange haa te hū ki hawhare, o ku te hū atu he matapā, o ku iai holoholo angai. Pea te vete ai hotosu, pea tu pe iai a e fū moe uri, ko e taipeia o e whakatomala. O tau tui, pea mo ngā aue, ko e kakai poto he tauhi lotu mo e tauhi kakai. Pea ko eku tui ia ki he whakatomala, o uhinga ki ai a Sione Wesley ki he outward sins, pe ko e angahala ko fisi ki tua me iha taha. Ai ulunganga ta e whaka apa apa, rea ta e whaka apa apa, moi ngahi tō onga mo ui whaka lusa ko toa, pea kua tumutumu ia iho tau kuo ngani. Koe kumi tō kua ai fiefia, aki ai whaka tau atu mo ngāwe aki ai whai tō kona tapu. Ko pau ke tau mui mui ai whare e tau tamai i he Famili whaka whonua, moi nofo a kāinga. A ene afio tupo wono. Ke tau kau ngā ngā ue, moe Siasi kotoa pē i tongani, ke tau i ai whiri kotoa o kauai ai whaito ko nga tapu. Aki pē ai wholawholai o tuā. Ke tawhi hifo, ke au taha, ke au ke toko taha kotoa pē. I he lotu mohono ngā ue, pea tau hiva, ko sisu i he Famili, koe api fie fia. Api merino, api tui falala o tua, pea tafe mei he Famili ki he Siasi moe fonua, o tau mauai hatonga fonua monu ia, o ku lau monu ia, ko e tau o tua aki a Sihova. Ko whama aloa lahi atu, ki he ngahi kau hiva eiki. Ko e hiva, ko e lotu, pea moone a sangato a kostine. Ko e kau hiva kotoa pe, heo wau e lotu, ok nau mau keresi lo ua. A eko lo ua ho mau keresi o mau toluia, talu me kamata anga e tau konferenisi. Koe siasu e Siriana, na e whanau ia I e hiva. Pea ok whakaahovare au pito e tuunga mā o lunga o kuiai ho mau hiva, aiai ho mau re o mārie, te unga whakaofo ofa, mō mau tau tupu hoi hoi fua. O ngau kaurewa he turihaka he tauhi o tua, moi lotu. Kako ho mau hoko pe foki ki he kau niua fo ou. O mata poto, pea whai pēsi o no lau koe kau ewa fo ou, kako o mau mau me yanga ha o au ki he huo o maui, ai fu uho fo nua o e funga fo nua. O kua ufa malo atu fai fekau o petfang po, mo e si kau fai fekau kotoa pe, se aswe Siriana tau atai na Tonga, mo e ngahi siasi fekau aki. Kau se tuata mo e ngahi Famili, ai eiki waka o e foi foi lua, whakataha mo e sea, hono tofa mai e halafononga, o tau anuanuai he ngahi lelei ke he kehe o inge esi e lotu. O tau wai ki hono kakano, pea ki he malanga whaka eiki mo e kōsperi mārie o ahoni, ko e tau whāpe ke au ki he kapa e kofo o kalaisi, ka e tawhe tauri ki mai e whetu I keresi o whakakoloa e tau mo ui. Whamalo atu foki ki he kau hiva e korisi si a tau tai, te a malo e ako mo e teu tangata, mo ki mo tolu po ui ki he lakanga whakawhai whekau, pea ki he hiva ai ngahi kulupu tō utupu e siasi, ne lava mai me I tonga eik, mo ngahi vahe whonua. O kua ufa mālo foki ki he se tua talahi, ki a manase siua mo hono hoa, a neta siua, a ho mo ako I tō utupu, ko I ngā we I mo oni kere kere, ko I koto tāpu aki. Kua ui homo api, homo apfo ou ko whangasiare. Koe uhi he koe api eiki a lau filitonga I tonga rereka. Pea koe mā I moa ia a kuin Salote ki he tōu tupsi poti o e tahi wāno tōlu. Ta mai ki laka ta ta ofi pe, kai tuku ke utori e moto e siare. Ke fungani ake sis maire, ko hoku te unga ki he fratete. Ke hau atea mo tari tue o mamata kai hopo e pere. Whatawange ke hoko homo api koe whangasiare o kufonu he keres keke. Pea puke puke ai e tau tau tupu ke laka tau ta ofipe. Ou e hori tu ke laka ta tau mo maman. Ka ke nau laka he tui mo talango fua whakasion Wesley mo whakasisu kalaisi. Siase eiki ko sisu I he Famili koe toki api fie fia. Ko se tane I he Famili ko e toki api mo ui mamahia. Mo onpe urakisione vahe whāvesu anoa. Ka pāwe pehe e hataha o kua ofa ki he otua. Osi o kune whehia ki hono toko wa ko e loia. He ko ia o ku ikai tene ofa ki hono toko wa a ia kua ne mātai tala e hai. O kune lava ki ofa ki he otua a ia kua te eki ke ne mātai. Si o kāinga e ua, kua mōua whongia tonga eiki, hapai veu, wawa ulahi moiongo niwa, he fuufola nima, fita kua mōu feia. Pea kua manawa si ina angoto ngahi waka folau, hono uta ngahi pau neono, moi kofu kawa ki tonga eiki, moi pulu, moi monu manu mo ui, mei e wan, kai fefe. Koe angaia e foa ki whakafe unga, ko mou whai o ope, o lava ai pe, o hofononga, ai folau wakatahi, a pongpongi. Tau lotua pe taimi e pehe ai he konferenisi, ke o angi hawhai ngā maarie o e konferenisi, mo e ongo niwa, niwa tok tap mo niwa fo ou, kai whai mai pe ea ki e wan. Ko e konga ia e tau lotu, ai kaveinga wha konferenisi, Laumalie, mā oni, whakafo'ou ho tau Famili. Tala monu atu kau whaifekau mo e kau se tuata, ki e whehiki taki uluaki, ai eik pare steni, ko e whehiki taki e kei COVID I taha hiva pe foki. A hono whakahoko e ngahi ririu, pe mo malo ia I pea Tonga, ke kei hao he taimi whaingata anu. Tukua ke utatawat mui himi whange au whango fulu mahiva. Hono I kai whakaofo, hono whai e he kakai. Tonga ko ongongo, I e nau whaafoaki. Hako e tu I sapa, mui mou tuu hake fie fia. Whakairi ai tau ala, tari ho mou whatongia. Eik pae sten mo sike I tari lahi. Whakatawange ke hoko hoko atu hono whakaivia whakalau maarie ki moua. Pea kia mere mo ai oema, mo e whanau, ke mo tataki e waka, o e siasi ke senturi o korisku in Salote, mo e senturi ua o e lotu he tau, uafe ua ono. Ko e tatau a kuin Salote he ene taanga ma e ua o pehe. Ko e anga e te whakaamu noa, ke oua mai ha folau hola. Ma a mei vai mo e vau haka, te isina mo e waka ni moala. Otu hapai, ta ofike mau. Ae whakatalutalu o e hau. Puke ae lotu koe kolo malu, koe kaveinga ia e tau folau. E ua mo funga fonua, tau tahi, tonga eiki mo eongo niua. Mo unofo a, mo folau a, mo e mau ofa. Kua ngata erea, ka he ikai ngata e ofa. Ofa. Ofa.